Lihlehliselwe uNcwaba icala lenkohlakalo nokukhwabanisa elibhekene nalowo owayengumengameli u-Zuma kanye nenkampani ekhiqiza izikhali yase-France i-Thales. Lelicala liqalile enkantolo ephakeme yase-Mgungundlovu namhlanje ekuseni. Ijaji u-Nkosinathi uye uthathe lelicala emva kwejaji u-Piet ozihoxele yena kulelicala ekuqaleni kwalo nyaka. Lelicala liphinde lahlehliswa ukuze kuqhutshekwe nesicelo sika-Zuma sokuthi u-Billy Downer ahoxe kulelicala. Intatheli ye-SABC u-Simphiwe makhanye usihlanganisele lo mbiko.
Usevelile ke loyo owayengumengameli kuleli enkantolo ephakeme lapha eMgungundlovu. Akuzange ke kuthathe isikhathi eside neze umehluleli ke ujaji uchili wabe esehlehlisa ke leli cala, ehlehlisela ke umhla ka-15 kanye nomhla ka-16 ke ku-August. Uzokhumbula phela ke ukuthi ithimba laba ke umnomzana uJacob Zuma batshela inkantolo ke ngokudlule ukuthi ke banesifiso sokuba ke bafake isicelo esisha sokuba ke kuhoxiswe noma ke kususwe umshushisi ke wombuso kuleli cala u-advocate Billy Downer. Kepha ukuzwa kabanzi ngokuthi ke yini esingayilindela ngoba sekufakiwe ke lesi sicelo, asamukele ke umnomzane uMpumelelo Zikalala uqhamuka lapha ke kwaZikalala Attorneys. Khuzeni, asikubingelele futhi sikwamukele indabeni. Khulumile ngasekuqaleni ukuthi ijaji zangithatha isikhathi eside lalihlehlisa icala ehlehlisela umhla ka-15 no-16, kusho ukuthini lokho?
Kusho ukuthi ijaji lithi ayi, ngiyakuza mshololozi, sikhona isicelo esisho ofuna ukusifaka la, kungenza ukuthi unofakazi obusha usufike nabo, angeke ngikuvalele ngaphandle, ngifuna ukuza ukuthi kuthini, kodwa ngizokunikeza isikhathi esanele ukuthi ukwazi ukulungisa kahle amaphepha akho bakwazi ukuphendula. Njengakade sizwa iy'nsuku bezisho ukuthi nibe senifile i-reply ne-answering nama-head of arguments. Then kuyothi-ke mhla ka-15 no-16 nibe seniredi ukuthi nizoliqula icala laphambi kwami. Ngenzela ukuthi kungabi khona umntandabuzo ukuthi umuntu ofanele asebhale nini ngasiphi isikhathi, nifike mhla ka-15 no-16 eseniqedile. Angikuvaleli ngaphandle, ngifuna ukuza iy'khalo zakho ukuthi yithini, kwenzela ukuthi uma sesiqala siliqula leli cala ngena ufakazi wokuqala kube clear ukuthi wanikezwa lonke ithuba kade kufanele ukuze ukwazi ukuthi uyivikele njengoba uvunwa futhi nawumthethosisekelo waseNingizimu Afrika.
Kubuka sengathi kuzothatha isikhathi ke nokho mnumzane uZikalala ukuba lelicala liqale ukuqulwa ngoba phela ngomhla ka-15-16 akukaqulwa icala, kusaqulwa indaba yokuthi ubani umshushisi okufanele ke abe sesikhundleni.
Kunjalo impela, ngibona sengathi kungase lelicala siqale ukuthi kungena ufakazi oqala eboxini ngo-2025. Ngoma uzobheka singena ngo-August, aliphumi isinqumo ngalolu suku olufanayo. So lina mhlawumbe iy'nyangane ey'ncane, uma kukhona lowo osuke nganamile ngesinqumo usengakwazi ukudlulisela enkantolo engaphezulu, ade aqale kule nkantolo yokuqala athi hhayi, ngifuna ukuzona ukuthi i-appeal yami kuyimangi ye-Supreme Court of Appeals, kuyimangi yenkantolo yomthethosisekelo, kuyimaki ubuya bhekhe kuziwa lake inkantolo yase-Pietermaritzburg kuthiwa khe ake siliquleke manje liqala sibone ufakazi wokuqala ngena. Yiko ngisho ngithi hhayi, ngokubona indlela esebe wahamba ngayo ngaphambilini, ngiyacabanga ukuthi 2025 ibona sobe singawo la kungena ufakazi wokuqala eboxini uma ngabe inkantolo izovuna i-state noma ivuna umbuso. Kodwa uma ngabe inkantolo ivume uformer mongameli kuzobe sekuthiwa hhayi, sekuphelile, kodwa ukuye ekhaya usuwumuntu okhululekile.
Babuzikala, sibonga kakhulu esikhathi sakho.
Ubonga mina kakhulu.
Okay, umnumzane uMpumelelo kweZikalala lo singathi-ke uyisazi sezomthetho esichazela kabanzi ukuthi-ke kusho ukuthini-ke ukuhlehliswa kwaleli cala lihlehliselwe-ke umhla ka-15 ke no-16 ke ku-August. Asibuyiseli intambo kwene goli.